mushire imana duhana umugisha
Musohoke nk'abishimye aha noneho mwebwe mwicare mukicaze hasi mukimanure buhoro mukimanure buhoro nka kwa kundi